Greetings. Shalom alaikum. Ndiko nyango rio wamba mapungo matukutuku. Ane wana rakabogia miraru ndima ya 4. Ndima na tuku ya 23. Ifula mzima liri. Kazote zine za fizili indwe. Ubulunge simbili ya ungaru ndiyone ine kuchiro. Hava kayo. Ama pungo wa mbilu hii. Ungaru ndilu wabu ndi tukua amba. Mbilu ina kakati nga manda. Zunanga jeneru wari. Mbilu ina kakati nga manda na kakati ya mwa. Mbilu ina kakati nga manda. Kasi zini mwana hii. Mara kazo te zine za kufizili indwe. Mutuka kunge mbilu ya we. Una chitu sina nda chidhiba nga mbilu. Mbilu ina fertility hii. Aina mafastere. Mbilu ina lokonchi hii. Yanga ngumu kezi. Zine za iti ya ka mbilu kezi. Itonga yene ine yo dzurai. Vanga vha vhafunga ri iti yo rive na zwipida zwiraru ikhethekane. Huvhe na phathi ya nga nnḓa. Hune nga nnḓa vha ya kona u dzudza muthu muṅwe na muṅwe ane kwa dzula. Khamusi kha overflow. Ṱhaṅwe u dovhe huvhe khamusi kha tshipida tshine tsha vha na vhathu vha nga ngomu. Vha nga ngomu vha nga ḓivha vhea as much as you can. Zwi tshi khou bva khori ndi vhafunwa vhavho vha sendela nḓiluni yavho lwa tsini guma gai. Ha vha na tshipida tsho fhedzisela. Tshine tshine tsho tshipida ndi tshanga ngomu ngomu ngomu. Vha fanela u tou vhea hola muthu ane kha musi tshiṅwe tshifhinga uri o dzhena vho mu vulela gethe kana vho mu vulela voti ngori mbilu ina votility fhedzi. Hezwi vhone vha ḽi vula muthu a tenda u dzhena nga ngomu mbilu. Kha vha make sure uri a si muthu ane a vha tshi vho ḓo mu bvisa u ḓo konḓo bvana. Arali vha tshi khou panga muthu nga ngomu mbiluni yavho. Kha vha pange mi yavho, kha vha pange khotsi yavho, kha vha pange vhana vhavho. Hange kha tshipida tsha nga ngomu ngomu. Havha vhaṅwe vhathu kha musi a zwina ndavha ngauri vhathu vha khou kwashekana dzimbilu. Kha musi a zwina ndavha uri vha vha vhe holoni. A vhaḽa vhaṅwe vha zwina ndavha uri vha songo tou vha vhenga mara kha vha vhe kha overflow. Ngauri a thi ya mbilu yo ima so. Kha mbilu yone ine. Hu na fertility ḽine ḽa vha na lokonthi ya nga ngomu. Kha the inner part. Musi vhone vha vulela muthu uri a dzhene kha the inner part. Ndi vhone vhane vha ḓo tea u dovha vha mu vulela uri a bvele nnḓa a ye kha musi holoni kana a ye kha overflow. Musi o dzhena kha the inner part sa tsumbo arali a nga vha a mufunwa wavho wa tshifhinga tshiṱuku vha vhuya vha mu dzhenisa kha the inner part uri a bve nga ngomu havho ha mbilu yavho ha tendu u bva the other part i ri kha ndi mu ise kha overflow the other part i ri kha ndi sokou tshila nee ndi sa khou a fhethu. Kha soko vha hone mara a hanefha holoni hafhanoni. Ende zwi a konḓa uri vha bvisele muthu nga nnḓa. Hezwi vhono mupanga nga mbilu nga ngomu mbiluni yavho. Vha tshi vho nyaga u mu bvisa it's a territorial dominance war. Nduri na ene u pfala a khou nyaga u vhusa. Ende na vhone vha khou nyaga u vhusa ngori mbilu ndi yavho ende vhutshilo ndi yavho. Mara dzi emotions, muhumbulo, ṱhamusi vhona watchi ya muyani. Zwono kaptara zwezwa zwithu zwono ola muthu. A vha tsha kona uri vha bve. Wa tshi ya muyani tshiṅwe tshifhinga ya gidima fast. Wa tshi ya muyani tshiṅwe tshifhinga ya salela. I tshimbilisa zwiṅwevho nga maanḓa. Zwino arali vha vhea vhathu vhane vha ḓo kwasha mbilu yavho kana vha vula vothi. Vha vulela vothi muthu ane u ḓo vha kwasha mbilu kana u ḓo vha vhaisa mbilu. Vha ḓo vha na problem vha tshi vho nyaga u vula vothi ḽa uri a bve ngori ha bvi. Dzi emotions. Dzi feelings zwi vha zwi khou ri a songo bva mara muhumbulo wavho kana kha musi mbilu yavho nga hetsho tshifhinga i vhe khou ri go out mara muvhili wavho u khou ri I can't let you go. Zwi a konḓa musi vhone ha mafhungo a mbilu haya arali vha sokou vula mbilu yavho vha tenda uri kha u dzhena muṅwe na muṅwe. Heḽi fhungo ḽa mbilu ḽo angalala vhana vha mianga, heḽi fhungo ḽa mbilu ḽo ṱandavhuwa vhana vha mianga mara kha zwoṱhe zwine zwa pfhi zwi vhulungiwe a nga vha masheleni, tshi nga vha tshifhinga. Unga vho vhulunga ndaka mara kha zwoṱhe zwine zwa pfhi zwi vhulungiwe. Kha vha ḓo sedza mbilu yavho vhone ri khou kwashekanana. Na musi ri na vhathu vhane a vha khou a dzikerekeni ngauri vho kwashiwa dzimbilu nga vhafunzi. Na musi ri na vhathu ngo a vha khou a dzikerekeni a vha tsha rabela na u rabela. Vha soko pfha uri nduri vho kwashiwa mbilu nga muthu a re henefho tsini ane a nga ḓo vha a dzhenisa ṱaḓulu. It is okay. Tenda ndaya ndi khou nyelisa nṋe nda nyelisa nono ḽa muthu ende u khou bvela phanḓa na vhutshilo havho. Na musi ri na vhathu vhane vha khou dzhena zwibadela zwi songo tea nga malwadze a dzimbilu. only because abongo kono vurunga mbilu yavo and vasongo kono vurunga mbilu yavo vasongo kono tsireledza mbilu yavo vokono vura voti vafurera muthu munwe namo avia dzena uri abve zvikokonda hachatendo ubva hatatendo ubva hatatendo ubva namusi vatofunisa hani dzi feelings dziri asongotuwa namusi vatofunisa hani muyani zviri asongotuwa ende ngoralo muthu avia dzena mbiluni iti bovapo naita covenant naye muranga and baba vata muranga namuthu zvakonda ngori chikara nezviva zvokapitariwa mbiru yakonda vanhu mbiru ya baba mbiru yangoruga maraka zvote zvino zvapfi zvikurungiwe protect your heart ngauri khayo ndichisima chapchiro avanyagi kuchiro avo kuchoima vone vana vavo vasara vakotambura nga mulandu wa mbiru avanyagi business yavo chisaira murau nga mulandu wa mbiru avanyagi chivizo chamudzi kuti chisaira murau nga mulandu wa mbiru avanyagi mumbura wavo chisaira murau nga mulandu wa mbiru mbiru kazote zvine zvapfi zvikurungiwe vurunga mbiru yavo kazote zvine zvakufika zvikurungiwe vurunga mbiru yako ngauri khayo ndichisima chapchiro chimwe chipinga vakochira vazvikona zvori atachirira nne ndivo chiroro vana vanga vave navo machero atachirira nne ndivo chiroro ndiyo jenali tadhuru kavadzotokona vachikoruza mulowa jenali tadhuru nga mulandu wa mbiru yakoyo ndiri vafare muthu vave na gwikwi for years ifela ndzi ndiri sinyuwani mara noraro ndisongo chinya ende ndisongo vala kukovera ndikhadzi vanosinyuwa vone vakojeza chipinga chinji zvisvo zvimbiruni honopera mimwe mingana vachikobhayirwa hambwera muthu honopera mimwe mingana vachikwamba uri ndochinyiwa ndohaniwa honopera mimwe mingana vachikwamba uri ondithatisa mushumo nivagavonwana mumwe mushumo vone mara vakobhayirwana mumwe mushumo ngori vakhadzi vavofara zvitumba mbiru zvitumba mbiruni hazvikoita hazvikotenda zvitumba mbiruni zvikokhakisa zvitumba mbiruni zvikovaumisira murau zvitumba mbiruni zvikovakwasekana chimwe chipinga vanga vasangonodzitanzva vone vanamani vone vakhadzi vavosedza zvisvo zvamumwe muthu mbiru ichikovava ichikorwera nta idhoima limwe dhuva mbiru kavavulunge mbiru yavo kazote zvine zvapfi zvikurungiwe vana vamianga vulunga mbiru yau kazote zvine zvakopfika zvikurungiwe vulunga mbiru yau ngaruka yone mbiru yau ndichisima chachiro nne ndikori macheroni ya dhuva rana musi macheroni ya sonta mudzimuka vatonde mudzimuka vachigupadze nne ndichikori pfila mudzimu riri mwananga usongo wangwa pfunzo yanga mbiru yau eneila mbiru futi eneila mbiru futi yovulungawo vafuna vavakwashekanyawo eneila mbiru futi yovulungawo dzibhizinesi dzofeiraho eneila mbiru futi yovulungawo vamakwelani vasongo vapo zvikene eneila mbiru futi inokhorwa navamwe kabviseveseve mbiru yau ngaivulunge ndaela dzanga yeneyo yovulungawo zvimwe zvithu unfortunately ngango mumbiruni ndiyone petu hune ya chithu chajena hauna chance yapa achibvinga chone chine vatovhura voti vachisukumedzera nda ngasviri zvisaiti zvino nne ndikori macheroni ya dhuva ranamusi mudzimu ngavashudupadze mudzimu kavaite zvavudi mudzimu ngavaravirise chipatwo chavo chocha kavasedze kamudzimu vana mamianga kavasedze kamudzimu kamusi hazvikoita mutani kavasedze kamudzimu kamusi hazvikoita kachetarata chahavo kavasedze kamudzimu kamusi hazvikoita kadzigore dzavo kavasedze kamudzimu kamusi hazvikoita kamuviri kavasedze kamudzimu kamusi hazvikoita kamaropo neane chimwe chipinga namaropo achinyara havaisara kwasekana kaveraverese kamudzimu mukona zvote asabhare rungachiitwa arirehone asakake shalom alikim may god bless you